bethi nawo esithu mohluko womzalwane nomohluko wendoda yasezindlwaleni okanye yasekuhlaleni ngohlukile malibonge igama lenkosi yandenza le nto okokuba mandingaphakamisa izandla nje bawubhishophu kodwa kwam yandinyanzela kokokuba mandibambe nje umbhalo omncinci akuthonga ndikwiza impilo bawujola kuthiwe ndimalibonge igama lenkosi ndirhalela ukuthi nje xa izikhukhula zisihlasela uThixo uyasikhumbula malibonge igama lenkosi abafundileyo ke bazathi when floods attack us God remember us malibonge igama lenkosi kule nyanga yolutsha ndirhalela ukuthetha noo zihlobo zam ugquba kwam ndihlale phantsi abanye abantu ke bazawukholela kwinto ebhaliweyo uzawukhangela igenesis ufika unowa pha ehlaselwa zizikhukhula ungahamba nayo xa uthanda uzawungena phaa kwindlu kaelikana ukhangela upenina nohaya uzawufika enye kula makhosikazi ihlaselwa zizikhukhula uyithathe naleyo uyenze yakho mandime kwezo ndawo zombini bawubishop malibonge igama lenkosi uNowa unikwa umyalelo ngoThixo okokuba makazenzele umkhombe ngenxa yokokuba uNowa wabone indoda uThixo angasondeza ubuso bayo kuyo nguhana noPenina omnye kula makhosikazi uthandiwe nguThixo ngesibeletho sakhe omnye kulo makhosikazi esingathi uThixo uye wasitshikilela isibeletho sakhe eyona nto endizanayo zihlobo zam xa ndinibulisa xa izikhukhula zisihlasela uThixo uyakhumbula uNowa zingakagqumeki iindaba ze-alalati kusekuhle elizweni abantu besenza bakuthandayo wafika uThixo wayibetha egqini le ndoda wathi ngoku ngenxa yokubi abantu abakwenzileyo phambi kobuso bukaThixo ndiyeza ixesha lokokuThixo abatshikileyo inyanga yolutsha zihlobo zam namhlanje ulutsha lulalisa oonina noyise beqamelele ngeenyembezi ndifuna ukuthi kulo mzali lowo linda kancinci mama kweso sikhukhula usiziselwa yintombi yakho ngongalala endlini uThixo nawe liyeza ixesha lokokuba kukhumbula ukhona umzali othi mna ndithi ndisalele ndisabucenga ubuthongo bam kambini ndisithi ndiza nabo kakuhle kungena umntana oyindodana akhaba icango ngobusuku endingefuna undikhoyo apha kumndimzala andilali kakuhle ngenxa yalo mntana kodwa ndifuna ukuthi kwemzali wam linda kancinci kwase sikhukhula usizeleyo uThixo nawe usaza mkhumbula uthi uDavide ngeentsuku zobutsha bakho bishop uphika mkhumbule umdali wakho ndifuna uza kuni lutsha lakho wethu ndisithi izikhukhula ozizisele umzali wakho namhlanje mani khawukhumbule umdali wakho yazi kukhona abazali bishop uThungu abathi mna ndifana nabazali abangazelanga ngenxa yomntana endamzalayo kube siva izikhukhula zomntana omzeleyo Anga zelanga ukhalela zeleyo kangwa zeleyo ukhalela ngazelanga Ndifuna ukuthi sihlobo zami uThixo uzanikhumbula nani Mani bonke igama leNkosi Athi amaciko okuthetha ke xa kuvela ubumnyama kusondela ukukhanya Mani bonke igama leNkosi Andisazi isikhukhula esikuzelayo sihlobo sami omnye mhlambi uthi isikhukhula sami mna ngumsebenzi ewathundithi sulibala okokuthixo uvela kakade esaqhwithini sinothixo athatha ixesha athi umhlabeleli akekho late akekho eli kodwa ufika ngexesha yesu krestu inkosi yethu amen